Karibia pale.
Thank you. Mtoto wake msichana hata analia. Chali na aende kidogo.
Hiyo kiasi cha milioni
700. Milioni 700. Hii mnaacha ikaje na mwanangu.
Yeah, I'm going to go to the next one.